Jedi for Nina, young Coda, Miss Summer, your home, happy, happy, happy Sabbath. Yet I in Dimafun Yankopono, as well, a drum, any adoye, Cassia, why ye and I, you won't quana, you are, and what in a say, ready, not drum no ain't seen a mammy no me, you know. Yet that's so at sea, I see ye. Yen that as about school, Adisiano, and I yet true so no me chow with our school. Now so the energy, Ajemiso, and no, any yen, a saffono, a coma. Ye wo ofa eto so mienu adesua edikan ofa edikan no kasafa hebrewfo enkransam no na adesua ofa eto so mienu no so kasafa infitiasie adebo anase asase abre be sade sia se bebo empire kwa wadi nkuni mama oma asidan kan odin ye be sia safona koma ye sure se management tina emu na ye de abobrawe na yesu kristo yesu de munti amen adesua edikan no Let if you have something, they might say, I did bono. You cast a debon pa, then I had been so. You had been so say, yet bone come from Cosay, it's we. Say, a brown young couple shall say, yea, and you may want as I see so. Infitiency, and I say, I shall see. And you my old boy, yea, and you my woo, yea, see, I mean, no, no, ye come why, yea, a body and no, a bee. And no, and na a shrayin. Now, what you and a miss me, and I saw at the same moon. Even who were David, it's you, ha. Ni my barco, and me and son. Genesis and woman, it's a barco, ni my mienu. As I do so, woman, it's a duno. Ni my air and what cheer cop him, do barco. And now, it's a diana, ni my air at your son, me and son. Matthew as some pa, it's a duno, and no, ni my duna, cop him at your son. Ati asampa ti dun crown ni mo yen son kopem en crown no ebejina so ewo adesian yi mu eno no enkai bo sam ne de man se mfiti ase no onyankopon bo osoro ne asase genesis won ma ti ba kom ni yi mu a eye ba ko no onyankopon bo osoro ene asase eno ne mfiti ase a yen eje nyankopon eye ye ono ne kura oba asase so na obebo emu nyoma hinara Sassy, sir, or bad, dear boy, sooner as sassy. Now, if you open moon, you madam, you know me, you know, a so say, ye may inch so F4, ye may shy dinner as so. Amen, papa, ye ra at this animal, no, may I can kind some. Genesis, woman, no, ne Bible, no di on yankopon, a debon, na a free as ye, do on yankopon, a debon, na a free as ye. Sa asem yi hia ye pa ara efi se e tre se yen adebo no na efri nipa ne bible efri nipa no ene bible bi na ebeto bible no ni nyina ye ense na ho e de maye nti adebo no efri ase nyankopon bo ade no eno ne ya asase anase mfiti ase Ah, and no, I better am onipa. Me no me no, I bear abacos some, and Bible no, I bear abacos some, amma me no me no, and ne, me no me no, yet to me be a kind, ne cram me no, yes, ya, it be, nay to me the cat some, near my woman, and a abacos my da wincy, it to me at the be and chair by a fire Bible, it's me pim quiet, chine yako can be, nay de be, and some can etre ye maddy a foot so, say an auntie so, said ye as some no, et ye. Sanu kreyi sane kire se Genesis adebo nsem no kura abakosam mu no kwasam te se onipa ne Bible fem abakosam ho esisisem ho ro no ara no kwasam nie yehwe se de adebo no etie Genesis nguma no kasafa ho a no kwasam ni se eye no kware no kore eye no kware no kware kura no abakosam kese e mu ye dru Said ya onipa any Bible, eda yen tem, and I say ye femu, abakwasema brain ya brain yinano, ye fatra konkronoa, ye kai nyuma bi, na echreyen and nyoma bi echreyen, said ya, a dibo nyanko ponsi bo a dear edifa ye and mami no mu yen yes yeah mu e womu di bi so sure a fo fra on so wunim or prime numi be fatra ni biano. So when yanko pon at dumi yen a pe, ye to me et si a see ye na ye hu a sosieni a debono in fitsi a see. Adebo akenkan se mienu a ewo Genesis woman eti ba ko ni yimu a eye mienu mu no wo adesua horo fa onyankopon ni nipa ho yenje wo se Genesis woman eti ba ko ni maye mienu no wa kyo se na asase ye basabasa ni hunu na esum wo ebunu ani na onyankopon honhun butu nsuo no ani amen papa amen papa nyoma mienu wei ade bo aken kan se mienu a sa mienu yi se na osoro eye den osoro na asase e basabasabasa a na eye hu na esum soso ewo ebunu ani na onyankopon honhom butu nsuo no ani no kwasem ni niamwa wei e kire yen ade a emu yedru papapa emu yedru papapa a efa onyankopon ni onipa ho efa onyankopon ni onipa e ho bre a ye risua no na wotwe yi no ye beti eda a etoso nson homeda no ase yie ye besu onyankopon si bo onipa wo ni suban so ne se oyi no free dotie mu nso no ho ye no pedwiri yen wo papa ne bone ho ni de dua no botaye ne ayonkofa a ene nkwadua no wo ho amen pa no kwasem ni kwa onyankopon fa so bo onipa yesronko ofrefre nyoma bebe ofre nua menua ba ofrewe na we ya ba nso onipa de onyabota wetiti efom dotie na onyinu onipa na ohome nkwa home edi guyemu no kwasem ni enwanwa eyie enwanwa yie na osan tre yense ibe hunu sunsun ye ene dinti a oba papa ni bone ho nimdie dua no ne botaye ne botaye o ti dwe yi si ho se de bia menu nyin kebeti mi akra wo ye ho na ye fa ye nsanka ade papa no wa se na nsoso esanse onipa ya so ye dinti ye ye den ye di nsako kan de na ye bone ne ma ye be ye bone ye ntumi afa papa no enu ne ene menu mi enu ye mbure ya ye ti mu eyi adesua a ehun hia pa ara wo bible abasem mu fa mfitiase ho no ye adesua a efa adom ho ti a yeti asie yiye adom nkuto onyankopon bo so ni asase bra a na nipa nya maaye sania yen bo sitie no sa ara na yen die nso no nso tie a eye akyedie a efiri onyankopon na hwe sania emusi do fa se sa adwene mienu yi adibone ogie nyina woda a etoso nso homeda mra no mu amen pa amen pa sadia onyankopon sifa bo onipa sara ena yechie eso eti woyina koma mu nyina oboye nseni su ene ne seso enti sa menu mienu yefum kroyi ye nana no medi kan yefum kroyi e wo sa menu mienu yetimi nya akukoduro gina na ye twani firi bone no na sara si yetimi firi ho a sadia wode odo eboye no wode sadro no ara ebe ti ye ama ye so ye nya enkwa edi ama jenkira eni eye dai to so nso ho meda mra no mu ensoso sedia enwansa no eka na eni te twasa me no mie no ye pem ko ho ye chi se ye kai ye tiri a abreni abreni na no ye pem nante wo konkon ye ni no kwawedie mu na ye nyankwagye edi ama jenkra nyankopon sua kakra so emfa emma ye na me koso aka so ba subscribe ye YouTube channel no edi ama ye na ama ye thumbs up wasan aye de ase me so so me follow na wo twa di so nyina ye tumi enye mu entia se nyankopon sua ye
share and subscribe to Adventist in Gulf Countries. Stay blessed.